Dumelang dumelang. Ka eskopo le setsa part 2 ya dikerese. Ke batla go bua ka di benefits tsa dikerese re na. Dikerese o ka di khona di sebedisa joang in terms of o batla go lokisa life ya hao. Ke ntwe di stakile mo life ya hao. Ke galo consulta, ke gale o wetse di river cleansing a go namnyakazo ka ra life ya hao. To a point a hore bona no setse o give up ile o bona ka ra itseking. Modimo a o rate o bona ka re badimo ba o furaletse perfect e tholele dikerese ke tshwere khombo mo ya dikerese mo whereby ke tlo jwetsa rena o yetse eng so khombo ke ye ke tshwere kerese mo dikerese tse 7 mo ka different colors and then mo ka feela tsona ke tshwere queen tsa diranta ke itse mo di queen ke tse tsa ranta di queen tse di 7 di kerese le tsona di 7 ka different colors tsa tsona and then mo ke tshwere ntsu snefi mo ke tshwere ntsu snefi and then mo ke tshwere kapo mo guys ke la advisa gore ifu motho le goreng wa paise ya mo life ya hao ga o sa na direction bophelo ba gago bo hlakahlakane gore o mo maemong a le goreng wa itse ke bona o give up ile setse no phela ka gore ba re go aphidiwa but moyeng wa gago ga o sana le thabo ga o sana joy ga o sana happiness o na le anger batho ba bangata le na le anger because of ke gale le phahla ke gale le rapela ke gale le ya dinokeng ba le hlapisa ba le kenya dibafo ke gale ba le gaya ke re bona o gathetse so solution ke ye try this combo tla tla ntshwara ka letsogo e ya ko skankeng o fihle o laete dikerese tse 7 ga o fetsa o laete dikerese tse 7 tse sa different colors ga o fetsa next to each o place 1 randa di 1 randa tse o gantsetse badimo ba gago ka di 1 randa tse ke kerese mathomo ke o kenya 1 randa ga o file yona 1 randa 1 randa 1 randa 1 randa ka o fela tsona and then ga o fetsa o nke kapo e le so o tshele metsi and then o anwe but a wa kwinye wa gotlisa bo re and then o bo etsang o bonka snefi sa gago o bo etsang o bo phahla badimo ba gago ga o le busy o phahla guys bua ntse o tshela snefi bua o bue whatever ye wena o e batlang mo lifeng ya gago if o motho le goreng wa maketa mo marketing bua o laetile dikeresetse o di laetile o gantsitse dikgwene tshela snefi o bue o re ka kopa morena modimo le badimo baka ke nna ngwana lona ke nna setlogolo sa lena ke lla ka mosebetsi ke motho le goreng ke submita di-CV ke romela di-CV all over ga ba mpitse di-interview ke kopa ba mpitse di-interview ke mme wa lelapa ke na le bana bana ba bolaya ke tlala oro ke ntate ke na le mosadi le bana ke palela ko ba tlhokomela ke palela ko ba supporta o kope mosebetsi and then if motho a kopang promotion ko mosebetsing o laetile tsona di-candle tse ko skankeng kopa promotion o re gape di-promotion di nong feta mo matlhong aka batho ba nthola mo spane mo e gale ke sebetsa but ba fitlha le o kry-a di-promotion ke kopa le nthuseng ke thole promotion o bue o tshele o bue and then if motho le o reng o na le di-business business a e tsamaye shapo ga ona di-custom business ya gago e kwalelegile tsamaya o bue o re badimo baka kopa business e tsamaye gantle kopa le intlisetse di-client business ya ka e gole ke kgone go phedisa bana le nna ke kgone go iphedisa and then if motho le o reng o mashonisa ke gale o shonisa batho o shonisitse batho ba o patele bu ore ke mashonisa ke adimisana ka tšhelete ke fa batho tšhelete kolotisa batho but a ba mpatele kopa batho ba tlise tšhelete aka ba mpatele ene ga ba nkile tšhelete ba e gotlise o bue ntho nngwe le nngwe o motho wa mme o ko lenyalong lenyalo la gago ke di-ups and down le mo leveleng e le goreng le a thubega bua gore badimo ba ka nna le ntate mo ntlong re a lwana if o mme bua re na le ntate mo ntlong re a lwana if o ntate le gona bua o re nna le mme mo ntlong re a lwana ke kopa ntwa e e fele ka mogare a lelapa ka mo if go nna ke moleko ke dilo tsa batho ga di fele ka mogae ka mo go be le peace go be le khutso go be le lethabo and then le teng if ngwana wa kula wa go ska nke mola lo phahla bo re ngwana wa kula go pa kula ngwana o fele go ba wena wa kula bo re okay ke tsore ke moleko mo sol 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 so go pa le nthuse ke fole o phahla bo le bona bo le bona bo le bona bo le bona o bo wentse bo re ba snifiki se tsibisa nang ka fela metsi ke ya ke se tsona lona inwang unke komiki ya hao o spring ile hana molo ba femetsi ba dimba hao o ba reto ba bitse if you motho lo ring o tsa ma court case ba wa accuse ka ntho tse di wrong go ba guilty se se no batla less sentence lona bua mathata ka ofela bua kopa ntho ngwe le ngwe if motho lo ring sa le ba utswa seaparo sa hao ba o khesitse ka seaparo ba shapile ka sicito bua gore hey meloko wa hlohlona a ke tsebe rona go etsa galang kopang le nlwanele ka mara ha moliko o ke keneng ka mahare ka mo and then if you go spanning le gona colleague ya hao setse morago ya o loya oro o phela o pimpa ko magweng o batla o kubisa le gona bua nthongwe lengwe kopa chelete kopa tselete kopa snukunuku kopa nthongwe lengwe e batlang ka ra life ya hao gore ntho tsa ka bophelo ba hao di kganye go be le sedi ka ra bophelo ba hao ga o fetsa go phatlha so o etsang wa rapela o kwala mahlo wa rapela wa thoma ka tate o ishwa magodimong wa rapela wa kopa morena wa kopa modimo le badimo ba gao le morena Jesu Kriste wa re ka rapela morena modimo ke kopa o nkwele bohloko kopa o nkgaogele ore ga o gaogela ba bangwe le nna o nkgaogele ke kopa mosebetsi morena Jesu Kriste le morena modimo kopa o nkwele bohloko ke a gopela morena le godimo le fase gopela re nkwele bohloko mpabalele o nkwele bohloko morena o nkgaogele morena ke gopela kgaogele o nkgaogele ka mara mathata ke leng ka re ga gona gobane ke a tlaišega ke tlhoka mmereko goba ke a kula go kula gaka ke kgale ke tsamaya dingaka ke tsamaile baporofeta a ke thusege kopa lena le nthuse le mfodise mo motlha ke tlile nna ngwana lena setlogolo sa lena o gopele gore ke a gopela morena Jesu Kriste ke a gopela morena le godimo le lefase ke a kopa wena morena modimo nthuseng badimo ba ka nthuseng ke a kopa wena alpha and omega ke a kopa mathomo le mafelelo o gopele gore morena ke tla go wena ke le modiradibe gopela gore o nthuse o mpabalele o mphumile dikeledi gobane ke a lla swabiša dira le manabaka wa swabiše gobane ga ke sana le seriti o kope o gopele modimo ga o fetsa gore amen o tima dikerese tsetse tsa gago tse o tsamaya le tsona o ya ntlong ga o fitlha ko ntlong o tla ba o nkile dikerese tsa gago o nkile diranta tsa gago go fitlha ko ntlong wa di laeta tsa tšha tsa felela so I'll advise you guys gore ga o le ko ntlong o sebedise ntwe candle holder o e sebedise o fitlha ko ntlong le o ya ko sekankeng o ka tsamaya ka this candle holder gore dintho di be simple o rapele guys ke a o jwetsa ya tlo etsang jwalo dintho tsa gage di tlo tsamaya hantle and then o tshwane le gore nako nngwe sometimes ga o batla go etsang le gona go fast tracka dintho nka candle tse itho fela e yelo e le white o ye ko sekankeng still o tshwere yona cup ya gago o tshwere le sniffy sa gago o fitlhe o gantse one ranta e one o gantsetse badimo ba gago o ba phase ga o fetse o ba phasa ga o fetsa o rapele o kope ntho nngwe le nngwe e batlang o tla bona ntho tsa gago di tlo bulega danko.